sɛ wotie awurade onyankopɔn ne na wodi ne mmara nsɛm ne n'ahyɛde a wɔatwerɛ no mmara nwoma yi mu no so na wode w'akoma nyinaa ne wɔkra nyinaa sane baa awurade onyankopɔn nkyɛne a na mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ yi nyɛ den ma wo nanso ani akyirikyiri ɛni wɔ soro na waka sɛ
hwan na wɔbɛkɔ soro ama yɛn akɔfa abrɛ yɛn ama yɛate ayɔ
na ɛni po agya nso na waka sɛ
hwan na wɔbɛtwa po ama yɛn akɔfa abrɛ yɛn ama yɛate ayɔ
na asɛm no bɛn wo papaapa ɛwɔ w'anom ne w'akoma mu sɛ yɔ
sɛ monodɔ mo ho sɛdeɛ medɔɔ mo no sɛ mo nso monodɔ mo ho mo ho sɛ mododɔ mo ho a ɛnam yesu nipa nyinaa behunu sɛ moyɛ m'asuafoɔ.
This song comes deep down from the bottom of my heart, because it's a song that talks about the racial discrimination that is happening between blacks and whites. You see, when we read in the Bible about the creation of the earth, the Bible tells us that man was created in the image of God, but it does not tell us whether God was white, black, colored, Indian, or whatever. When I see a black man, I see the image of God. I see a white man, I see the image of God. I see an Indian, I see the image of God. Colors and everybody, we are the images of God. God is one. That is why we are His children. We've got to be together as one. The only thing that is keeping us apart is apartheid. And so tonight we are going to bury apartheid 69 feet down and put up a very big rock. This one now is called Together as One.
Stop.
Muslim, then you're a Christian, then you're Chinese, and we gotta come together. Yeah.